tāra o tukainga. Tōi pē tāwini ki hongo kūru. A mori mori atu. Nōka bada o te tīro aki, te sirote mo te kia. Kai mīe. Tōi pē tāwini ki hongo kūru. Pone a mai pē, ai unu motua pē roa ki plāsia mo te kia. O te whaka kakato ia, ai whakamia e. Pāmiri kātua me mo tai kōpā. Kai mīe me a mai ai. Ai hore vai kotu a mo te kāo, 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 Tā pēkua ki, tā pūrūki, tā pēkui, ore mōrea.
Whakamui mui taha, oi, rāwai e whatongia. Mea mai reo whanau o whei roaki, hāmeo mātua whei roaki, o tau rā tātua e. Thank you. me atu ni. Pi ma biko ta ta pu ni atu.
Ono ngata waho kovi laloni Ona tala himi ko ki tanga fua mo me ha ki tau hiva.
Yeah.
Lau mari mo nu ia ko ke hokos. Ona ka ka ho aho kogi I la loli.
Lau mari mo nu ia ko ke
Hino ke tui ko sisu my
kato oi pekia o Paula Fusitoa Talakai. Ono aho whaere I tap moia, oi aho ono o katopa tā hewa whawhidu. Ono tā umotu a, e hoko alu he tauni, yono tā uwhitu ngufulu mā whā. Ko hono ko lo, ko halau suri, mo pangai motu, I wawa. Ono wāhenga ngāwe whakalotu, koe wāhenga kreiri ni I Auckland. Kono whamiri tupu a ngā, koe tangata e ki, ko Vaisa Tafea Talakai, mei halaufuri wa wau, mo niwa toktaku. Nā ane siasue siriana tawa tāi. Ko ene whae, koe lai sāne, ka wholoto Talakai, mei pangai motu wa wau, nane siasu, ue siriana tau ataina. Ko ena whanau, na e toko nima, toko ua tangata, toko tolu fefine, pe ko e lahi ai, ko e pekia. Ko e lahi, ko Paula Fusitoa Talakai. Ko e fika ua, ko manu siu, Talakai, Longopoa. Ko fika tolu, ko mere mafi pau. Ko fika whaa, ko Vaisa Talakai. Ko fika ni mā, ko neta tua, lose, tui puloto. Ko aho na e mau hoa ai, ko na e mau whamiri ai, ai peki a. Ko aho ua nima o mā asi, tā hewa fitu o no. ki aloisi fili ki tonga talakai o utungake vava u nani siasi tonga tau taina pesi. Oena whanau nai toko walu, toko fitu tangata, toko taha fefini. Koe lahi, ko sela tapu osi talakai. Koe figa ua, ko Paula Vaisa Talakai. Koe figa tolu, ko si osifa, kai ki, moana talakai. Koe figa faa, ko te vita, tukituku, talakai. Koe figa ni maa, ko netan, semis talakai. Koe figa ano, ko suri, tane ki nanga, o tonga talakai. Koe fika fitu, ko waisa tafea talakai. Ja ko sisi i, ko paya ilangi otu talakai. Ko hono whakamoko puna, hono whakamoko puna ulo aki, nai toko ua ona. Whakamoka puna ua, nai toko fa, koe katoa hono whakamoka puna, nai toko tolungo furu. Koe ako, koe ako angana ne ako ai. Ane kamata ako pehe kolisi piura, hiki aike kolisi maire fihi, e ane hiki aike tupou high school. Kohono tuunga whaka ako, na ane lavai gere, ai kiwi tonga higher living certificate. Pea moi vika tooria certificate i Australia. One potu ngā ue, na ane ngā ue potu ngā ue polisi atonga, mihe tahahiva fitu whaa, ki he tahahiva walu whaa. Ko hono tare ni ti, nāne manako au pito ke akapulu, he nāne kau he wholau mai, o i tau a taha, ai timi a tonga ki New Zealand. Ja ko i tangata, nāne whai wa lea, i he ngāhi feo ki anga. Ko tūma whakalotu, nāne hoko o au ke ahoni, o whaifkau wāhenu. Wele koti o mao whakataha i ngāi whakataha anga ai si asi. Nāne tō kāna ki ngāi whakataha anga ai si asi. Pea pehe ki ngāi o wau lotu ai si asi. Koe ngā aue whakalotu. Nāne ngā aue he tā ulahi i Australia i ngāi kolo ko e ni. I he wahe whanua Sydney. I he wahenga kenda peuri. Nāne whakotu uai a whai angaloto o Mendeley. Peheke whai angaloto o Greenford, nāne whakotu. I wahenga Meskoti, nāne whakotu ai koro koia ai ko Mount Druid, peamo Kempriton. I wahenga Newcastle, nāne whakotu a Roy Wongo o Institute. I wahenga Brisbane, o Anna Reed, pea mo pao. Nane hiki mai ke wahe whanua o kalani, i he wanoa taha tolu, i he ui a konferenisi, o ni ngā awe whakawhaifika wahenga, he wahenga o tahuhu. Nane hiki me ai, i he wanoa taha ono, o whaifika wahenga, he wahenga papatoe toe. Nane hiki me ai, he wanoa taha hiwa, o whaifikau whakawahenga, i he wahenga o Grey ni. Nai hoko whoka e whaifikau ni, o whaifikau pāloti, i he wahe whanua Australia, te apehe ki he wahe whanua Okara ni, ki he koniferenisi, i ngāhi taula. Koe tuunga e kuiai, ai pio kā lafi, o i whaifikau. Koe whamore more pē, ka e whakahoko atu ai ki tohi fie ka ngā mamahi ko Eli, mi he tangata eiki Palestini, mi roto nuku alofu. Ki alois talakai, ya moe whanau pāia.
Ko tohi fie ka ngā mamahi, eiki Palestini, o shiasio tonga tawa taina, Se mis whanoa, e hui tō o whaanga, o loisi, piritonga, talakai. ki hin bo ui hange ko ya ko a ko ni wa ko ba e paula he ni ko fo to a shi shu ka la shi ko man ma ya ka te ta to wa ta ha i ma bo ui ya i ma man ko to pe shi shu ka la shi wa te ta e ta lo ma ye a hon ko fa e ma wa e ka ku e a ma na pe re ha na ko no ga ho lo ka fo ha ko fa shi ka o Ko sisu kais, koia, ko tau muianga. Ko sisu kais, koia, ko tau fie marianga. Ko nonga anga e tau fronga he mama koe ni. Ama naki te rei ai, ke he koro, api, ke he vani, te amu hono koe iu kutau ngata. Koia, tau ngata, rei ai, mara o vitu.
Paha tau lotu, he otua alo opa, ko tamai hau tau heiki ko sisu kais. Aia ko e toi tu pia moi mui. Aia ko tu i pia te ia, e mo ui pe ia o ka pau e mat. E ko ia ko mo ui mo tu i pia te ia, e ka i mate e tai ngata ia. Mau kore he anga mai vai, mo toka mato a tō kia te koe e tamai. Ke toko tu hake a ki mau tolu, me he mate o anga hala. He mo ui o e maoni on. O hui ka mau ka aru i he mou e ne, e mau mā lolo i a te ia. I he toi tū lahi i he aha whakamoe, i a hiri, i a ilo e ki mau tolu, te mau lere i he awhiona. Ke me ke mau mā wai tātua ko ia, aia e whakaha he aro o whenā. Ke te mau tolu ko doa pē, ko whake mau mana wahe ki a te koe. O ke he, hawa ki mou tōru, ko tānau manui a e kutamai. O mau e pureanga ko te umo mou tōru. Mei he, kamata anga o mamani. E tamai aloha, ku mau kore ki a te koe. E tuku mai, e sisu kalais. Hono kakalaroa, hono hupo e e meni.
E ni pia koe kereisha tau e ko sisu kalais. O whae o tua, amotehela mari maan on. Aloha ke nofo e teki mato e tō nā hiri, e whai te o tai ngāta.
Ōu! Ore whaka mole morea! Mas tō e rotu! Wahe mai mua e whainga Māori e koe ni mōku! I whaka kātu atu ai! A tala whatongi a whakamālo. Me e whahu. Kaya mā e ui tōu. Kaya mā e ongo whāmire. Wa tāpu e ni. Ki hoa e tangata e prestari. O siasi o tonga tala tāina tahine ko kalofonua. Tapu eni ki e whahu. Ko tapu eni ki e pūre o e wai whanua o kalan. Kaeo maasi o kau hou e tala e. Ko tapu eni ki e witou. Kaeo maa e o whamiri. Kaeo maasi taila ofa kutoa pē. Ko tau whakatahataha mai, ki e maru maru e whare whaka eki koe ni, e whakaka katoa ia e whatongia. O atu he ni e whakamalo maalung aupit. Ki e pula e wafonua, kau maasi o kau hou eki whakaui. Wawa mai pēne au rame tē mōmau sī o mō sīa. Ia tātā mahinu anga tūkunga sēnga ki a e matangi. O atua ia e kore whamare mōre. O e whamālo mālunga. Meihe uitou. Tāo mā e sī whamiri ki e whēkūna. O atu e tōkua ki ofu. Ki e tāpaka tōpere ko mō mea mai he hawa koe ni.
I don't the fuck that I have fat on ya. Quiet hold! Go far by all of ya! They out the tower! Never enough for the Lena! I am lucky! Tak ko kuai mai he tarai ki e loro e se maari e. Tākai ake ai witou. Ma oai ai nonga. Te amo e roto opu fie maari e. Koe waka ako futfuxi e taula. Gai whai e whai la. Whaka mbore mbore lahi atu e tapa honoko tope. Tai ai ha tu tara fatu kia. Ko ngau e kia, ngau e anga ero tūna tono nou. Tua e mua ke whakahea ia ki he waka. Tau whai rā fura o moia ki he wahi whanua o Australia. Ko kore pa mare mure atu. Ke ngaro tu ati atu e tala e punange. Nere e me hau manu ki ni. Nere me mou tampea. Mou mea a fie maari e. Mou rao whatangia. Ma ate a roga e mai pūre. Mou shes tonga tā taina mai wafonua a okara tūse. Mou lulu lulu atu. Te whaukea ki whanua rahi. Ie hiva pongi pongi. A pongi pongi e. Teo tōta me ai ki Tauranga o Brisbane. Te tu pōko atua e furau ki Newcastle. Whakarau la wai hong whato mia. Whakuat e mau pōko atof. Mai witonga e o mai. Tekia. I e masto herot. Ka mai pūre wafanoa. Hoi e preste ni a teki mou tolu. Malo si o mou mea mai! Whakakato hi li whaki e mou whakarangi rangi tuk he o a koen. O wharahi a ki a teki mou tolu kato pe moe. Tapu kato pe o inas whakata hai moe. Tanga ko no mai nofu piki me. Kei ha tono no. O kofangat. I kua whatau eki moe koroa nai tō mai mi mo unga. I hou ai am tau ai whai ati tu tau whakano ngā. Lewe lewa e whakawha a tau kua whā. Whahu, mitou, whānau, mō mea magheri o te rapi te amoe, pūre wakonua. Ni rau wei, ni rau wei, tau pata ni rau.
Thank you.
E kau fine mui koe ni he wahenga kureirini. Ke whakatata ho tau whatongi ati he tau taimi. E māo te tau taimi mui apiri. Koe hoko ai taha. E kou kore whamu mure atu te mūtō. O rāwa hei pūna whatongi ati siasa. Nāno. Kau kahi nēni. Now,
Thank you. Pare. Tu come mai fa fai una marie? Tamabo poi e tau whangakin auto o tamo klinia ai horoni. Kone ngā kone hoko tu tonbe ta. Kono roka ia matapa kukwe tau ramai. Malo au pito.
Malo. Malo.
Thank you. Thank you. Thank you. I'm going to go to the hospital. Thank you. Thank you. Oh,
yeah.
Oh, okay, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. 下面我们不要比赛，我们有一些。